A jetty for a war, Makola Bontes, on a ton cramman penny for sir, and I know a general tobron, Sammy, and some more, my bedroom guno, ball a biani, a sebia, cabby as I saw was Susano. So what you chum one ass and no one more who I knew her, won't jet the air cosso, a one potom hono, a behajing.
Edwadifoɔ a ɔwɔ Makola dwakɛseɛ mu de to Accra Metropolitan Assembly no anim sɛ nneɛma a ɛgya tɔɔ adwanem kita wo sabɔ so mede ɛtɔ so nnum ɛhyehyeeɛ no a sesee waba abɛdwerɛ agu nyinaa no wɔnsesa no nyinaa ɛmfamfiri hɔ ma wɔ mu sesɛ wokɔpie mu wɔ hɔnom a asrafoɔ atwa hɔnom ahyia sɛ ɛwɔ ɛyɛ security zone sɛde bɛyɛ bɛboa wɔn mu ama adwuma a wɔyɛ no woatumi awie aborosan a no ɛtoa so mmiɛnsa a sotɔɔ ɔha ne aduonu ne wɔ mu yi ɛna ɛgya ɛtɔɔ mu ɛhyee no nanso adwadifoɔ kyerɛ sɛ saa bea a wɔadwerɛ agu yi ɛyɛ adeɛ a aha wɔ adwuma a wɔyɛ no ebi ɛne Adom kaseɛ ama ne bɔne kɔdwuma nsa abrampa ɛtwetwe nkɔmmɔ de to dwa sɛ sɛ ne anim yi a wɔma matwe nneɛma no a ɛwɔ hɔ no mfiri hɔnom deɛ a wontumi kora nyɛ adwuma mfa nhyɛ wɔ ne wabusua
moyɛ ne tɛntɛm ayɛ nanso yɛnya hyɛ dwa na yɛne ɛma no akɔdene nti yɛserɛ mu moyɛ ne tɛntɛm ayɛ na bɛtita fa me baa menneɛma wɔ inside yɛsɛ ma yɛnkɔ nkɔfa
nyɛ because baabi a ɔmoka sɛ ɔmobɛbu no aka yɛ a yɛte anim yi yɛntumi anhyɛ dwa yɛkɔkɔ aho so aba yɛ fɔ mpene baabi a yɛ nneɛma wɔ no ɔmo mpere ma yɛbɛkɔ hɔ
nti yɛserɛ wɔn yɛ ade no anim anim yɛa ne nyɛ baabi ntena ase nyɛ nso yɛntɔ yɛn ade ɛgya sɛ sei ne mmea no yɛne yɛ mmarima wɔ fie nti yɛsrɛ a wɔmmu a yɛn ne yɛntumi nhyɛ dwa
nneɛma nyɛ ɔkotra kɔwe no mako na me apɔnkyɛn no yɛ m'anom hyehye me Eska for mo stores she ya mo nti na ya tetin chenche mo anyi anyi eska kon ha source titi mo enti ya no ma ya tetin chenche ha se no ya mo ama aka ya ni ya ya de nka at least ka ba ya fon ko mo nya ya e me boss ko nya na nka o ma e bebi kakra ya ha ya kakra ya na nka ya ntina
a de ton de anyo ze se ya ba anyi bebi kra ntina ye wura wura nka ofu ase e bi won so ma je kwani na o bebi kra fa o ma mfa enso obi a won da blen so e ba se ya ni bebi a ye gina ton ade se ma be hwe ma bre